Nehemiya chapter 4. Nehemiya sahluko sesine. Kwathi akuva uSanibhalathi kuba siyalwakha udonga, wasuka wavutha ngumsindo wakhe. Waqumba kunene. Wawangcikiva amaYuda. Wathetha phambi kwabazalwane bakhe nempi yakwaSamari. Wathi, enza ntoni nala maYuda antshwenyileyo? Ozinqabisa na? Obingelela na? Ogqiba namhla na? Owavusa na amatye kwezi mfumba zothuli? Etshile nje. Ke uThobhiya umAmoni engakuye wathi, nale nto ayakhayo, kungathi kunyuke impungutya le iluqhekeze udonga lwawo lwamatye. Yiva Thixo wethu, ngokuba sideliwe, ukubuyisele ezintlokweni zabo kungcikiva kwabo, ubanikele kuphangweni elizweni labathinjwa. Musa ukubuselela ubugwenxa babo, musa ukusicima isono sabo phambi kwakho, ngokuba bawuqumbisile phambi kwabakhe. Salokha ke udonga, lwadityaniswa lonke udonga, kwesa esiqingatheni sokuphakama kwalo. Abantu babe nentliziyo yokusebenza. Kwathi akuva uSanibhalathi noThobhiya nama-Arabhu, nama-Amoni, nama-Ashdode ukuba zinyuswa indonga zeYerusalem ukuba ziqaliwe, ziyavingcwa iintando. Wavutha umsindo wabo kunene, bacebisana kunye bonke bephela ukuba beze kulwa neYerusalem bayonakalise. Sathandaza kuThixo wethu, samisa bokulinda imini nobusuku ngenxa yabo. Athi amaYuda, amandla abathwali bemithwalo ayetha, inkunkuma ininzi, thina asinakukulwakha udonga. Ababandezeli bethu abo bebesithi, akayikwazi, akayikubona, side singene phakathi kwawo, siwabulale, siwumise umsebenzi. Kwathi akuza amaYuda abehleli emacaleni abo, athetha kuthi izihlandlo zalishumi, ephuma ezindaweni zonke, esithi, buyelani kuthi, nesuka ndamisa ezindaweni ezisezantsi emva kodonga. Ezindaweni ezibalelelwa lilanga, ndamisa abantu ngokwemizalwane namakrele abo nezikhali zabo nezaphetha zabo, ndakhangela ndasuka ndathi kubanumzana nakubaphathi nakwabanye abantu, musani ukoyika, khumbulani inkosi enkulu eyoyikekayo, nilwele abazalwane benu noonyana benu neentombi zenu, nabafazi benu, nezindlu zenu. Kwathi zakuva iintshaba zethu kuba siyazi thina nokuba uThixo ulitshitshisile iqhinga lazo. Sabuyela sonke siphela eludongeni elowo emsebenzini wakhe. Kwathi ukususela kuloo mini esinye isiqingatha samadoda akwam sasebenza emsebenzini, esinye isiqingatha saphatha izikhali neengwele tshetshe, izaphetha neengubo zentsimbi. Kananjalo abaphathi babe ixhasile yonke indlu kaYehuda. Aba babesakha eludongeni nabathwala imithwalo, babethwala ngesinye isandla esibe sisebenza emsebenzini, baphathe izikhali ngesinye. Nabakhi babesakha benxibe elowo ikrele lakhe esinqeni sakhe, ovuthela isigodlo ebesecaleni lam. Ndathi kubanumzana nakubaphathi nakwabanye abantu, umsebenzi lo mkhulu ubanzi, thina sithesa eludongeni omnye ekude komnye endaweni enithe neva ilizwi lesigodlo nobuthelana kuyo kumThixo wosilwela. Sasisebenza emsebenzini isiqingatha sawo siphethe izikhali. Qalela ekuphumeni kwesifingo, sizise ekuveleni kwenkwenkwezi. Kananjalo, ndathi ngelo xesha ebantwini, elowo nendodana yakwakhe, makalale phakathi eJerusalem ebusuku, ukuze babe ngabalindi kuthi ebusuku, emini babe semsebenzini. Ke mna nabazalwane bam, namadodana akwam, namadoda alindayo, abendilandela. Sibe singazikhululi iingubo zethu, elowo ebe nekrele lakhe kwesokunene. Amen. Nehemiya chapter 5. Unehemiya isahluko sesihlanu. Ke kaloku kwabakho ukukhala okukhulu kwabantu nabafazi babo ngabazalwane babo amaYuda. Bekukho ababesithi, sibanizi thina, oonyana bethu neentombi zethu, masamkele ingqolowa ukuze sidle, siphile. Bekukho nababesithi, amasimi ethu nezidiliya zethu, nezindlu zethu, sibambisile ngazo. Masamkele ingqolowa ngenxa yendlala. Bekukho nababesithi, siboleke imali yokurhafela ukumkani, ngokubambisa ngamasimi ethu nezidiliya zethu. Kaloku inyama yethu ikwanjengenyama yabazalwane bethu. Noonyana bethu bakwanjengoonyana babo. Ukanti siyabanyanzela oonyana bethu neentombi zethu ukuba babe ngamakhoboka. Ezintombini zethu kukho nesezinyanzelwe. Akukho mandla esandleni sethu. Amasimi ethu nezidiliya zethu zize zabanye nje. Wavutha ke kakhulu umsindo wam ndakukuva ukukhala kwabo naloo mazwi. Ndafuna iqhinga entliziyweni yam, ndabambana nabamnumzana nabaphathi, ndathi kubo, niyadlana ngokuboleka. Bamisela ibandla elikhulu ndathi kubo, thina ngangoko sinako sibathengile sabakhulula abazalwane bethu amaYuda ebekuthengiswe ngabo kwiintlanga. Niya kusuka ke nina nithengise na ngabazalwane bethu ukuze bathengise ngeziqu zabo kuthi? Bathi cwaka, abafumana lizwi lakuphendula. Ndathi, ayilungile le nto niyenzayo. Nibe ningafanele na ukuhamba ekoyikeni uThixo wethu ngenxa yokungcikivwa kweentlanga ezizintshaba zethu. Kananjalo mna abazalwane bam namadodana akwam sibaboleke imali nengqolowa khe sikuyeke okukuboleka ngokubambisa. Khanibabuyisele kwanamhlanje amasimi abo nezidiliya zabo neziqhumo zabo nezindlu zabo nesikhulu isahlulo semali nesengqolowa nesewayini entsha, neseoli, enibize kubo iyinzuzo. Bathi, siyakusibuyisa, singabizi into kubo, siyakwenza njengoko utshoyo. Ndabiza ababingeleli, ndabafungisa ukuba benze ngokwelo lizwi. Kananjalo, ndavuthulula isondo lengubo yam, ndathi, uThixo makenje nje ukubavuthulula ezindlwini zabo nasekuxelengeni kwabo bonke abantu abangayi kulimisa elo lizwi. Mabenjiwe nje ukuvuthululwa balambathe. Lathi lonke ibandla, amen. Badumisa uYehova, benza ke abantu ngokwelo lizwi. Kananjalo, kususela kumhla endamiselwa ukuba ndibe libamba labo ezweni lakwaYuda. Ndathabathela kumnyaka wamashumi amabini, ndezisa kumnyaka wamashumi amathathu anamabini ka-Asta Shashta ukumkani. Iminyaka elishumi elinambini, mna nabazalwane bam asidlanga kudla kwabantu. Ke amabamba okuqala abe phambi kwam enza kwaba nzima ebantwini, athabatha kubo isonka newayini. Emveni koko athabatha amashumi amane eshekele zesilivere. Kananjalo amadodana akwam enza ngegunya ebantwini. Yamna andenjanga njalo. Ngokoyika uThixo. Kananjalo ndabamba emsebenzini waloo ntonga asithenganga masimi. Onke amadodana akwam ayehlanganisene khona emsebenzini. Ke amaYuda abaphathi amadoda alikhulu elinamanci mahlanu kwanabezayo kuthi evela ezintlangeni ezisijikelezileyo abe esetafuleni yam. Into ebe ilungiselelwe imini enye yaba yinkomo negusha ezikhethiweyo ezintandathu neentaka. Bekusenzelwa mna nentlobo zonke ezininzi zewayini ngeentsuku ezilishumi. Kuloo nto andibizanga kudla kwabamba ngakuba bayayinzima inkonzo phezu kwaba bantu. Ndikhumbulele okulungileyo xowam ngako konke endikwenzele aba bantu. Amen. Nehemiya chapter 6. Unehemiya isahluko sesithandathu. Kwathi kwakuvakala kuSanibhalat nakuTobiya nakuGeshem umArabi nakwezinye iintshaba zethu ukuba ndilwakhile udonga, akwasala luthanda kulo nakuba kwada kwalelo xesha ndingazimisanga ingcango emasangweni, bathumela kum uSanibhalat noGeshem besithi, yiza sihlangane komnye wemizana esentlanjeni seOno. Babecinga ukundenza into embi. Ndathumela abathunywa kubo ndathi, ndenza umsebenzi omkhulu andinakuhla, yini na ukuba ume umsebenzi lo ngokuthi ndiwuyeke ndihle ndize kuni. Bathumela kum ngokunjalo izihlandlo ezazine nabaphendula kwangelo lizwi. USanibhalat wathumela ngokunjalo kum indodana yakwakhe isihlandlo sesihlanu inencwadi evulekileyo esandleni sayo kubhalwe kuyo kwathiwa, kuvakele ezintlangeni ukuthi wena namaYuda nicinga kugwilika ulwakha ngenxa yoko odonga olo, unqonela ukuba ngukumkani wawo kwaloo mazwi. Kananjalo umise abaprofeti bokumemeza ngawe eYerusalem besithi, kumkani wamaYuda, ngoko ke kuya kuvakala kukumkani ngokwaloo mazwi, yiza ke ngoko sicebisane. Ndathumela kuye ndathi, akukho nto injengaleyo uyithethayo, iyiloo nto uyicamngce entliziyweni yakho. Ngokuba bonke bephela babesoyikisa besithi, izandla zawo ziya kuwuyeka lo msebenzi ungenziwa. Ngoko Thixo zomeleze izandla zam. Ndaya endlwini kaShemaya unyana kaDelaya, unyana kaMehetabeli, evalelwe. Wathi, masihlangane endlwini kaThixo ngaphakathi kwetempile, sizivale iingcango zetempile leyo ngokuba baza kukubulala. Ebusuku baya kuza kukubulala. Ndathi, kubaleke indoda enjengam nje na, yiphi na enjengam eya kungena etempileni isinde? Andiyi kungena. Ndaqonda, oh, asingoThixo lo umthumileyo. Isiprofeto esi usithethe ngam ngokuqeshwa nguSanibhalat noTobiya. Ubeqeshelwe ukuze ndoyike, ndenze loo nto, ndone, ndibe negama elibi kubo ukuze bandingcikive. Bakhumbule Thixo wam, oTobiya noSane Ballard ngokwezo zenzo zabo, kwanoWandiya umprofetikazi nabanye abaprofeti babendoyikisa. Lwagqitywa uDonga ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kaEluli ngemihla emashumi mahlanu anamibini. Kwathi zakukuva oko iintshaba zethu zonke zoyika zonke iintlanga ezisijikelezileyo, zetha amandla emehlweni azo, zazi kuba kuvela kuThixo wethu ukwenziwa kwalo msebenzi. Kananjalo ngaloo mihla abanumzana bakwaYuda bazongeza iincwadi eziya kuTobhiya nezikaTobhiya bezisiza kubo. Ngokuba babebaninzi kwaYuda babemfungele, ngokuba ebengumyeni kwaShekaniya unyana kaAra, noYohanan unyana wakhe ebezeke intombi kaMeshulam unyana kaBerekiya. Kananjalo, ukulunga kwakhe bebekuthetha phambi kwam namazwi am bewasa kuye. UTobhiya wathumela incwadi zokundoyikisa. Amen.